sizameni ukwenza ngokuhle sisaziphilela lomhlaba. Make sizameni ukwenza ngokuhle sisaziphilela lomhlaba.